Ndiyawamkela. Namhlanje ke sisenza ntoni? Namhlanje sithetha ngee-limits. Yintoni ii-limits? Ii-limits ke ndizawuthi ndikucacisele kakuhle xa sisenza ntoni umzekelo. Ukwangoku mandibe ndisithi ngumda. Yayazi ke i-limits, igama nje lesiXhosa elicacileyo uba ngumda, uba xa sine-function, okay, i-function ndizawuthi ndicacisele ukuba yintoni nayo xa sesiyenza loo nto. Masithi sinale limit ke ngoku sizawuthi sibuze ubana iya kubani ke i-function yethu xa u-x esiya kwelo nani azobe esiya kulo. Akutsho uba ingubani, kuthiwa iya kubani, isondela kubani ngamanye amagama, kuba kaloku ngumda lowo. Masithi ke ngoku i-limit yethu okanye umda wethu ngubani, i-function yethu isondela kubani xa u-x elingana no-2, i-function yethu ibe ingubani, ingu-x squared. Ngoku le nto ndichazele uba u-x squared usondela kubani xa u-x esondela ku-2 yena. Ake ngo-2x kodwa naye utheni usondela ku-2. I-limit yethu ke umda wethu uzosondela kubani okanye le function yethu izosondela kubani. Masithi sitrowe okanye sizobe le ntoni, le function yethu ingu-x squared. Siyazi ke uba u-x squared uyintoni, uyiparabola. Mandikubekele le parabola. Nanku ke u-x squared wethu. Ngoku sifuna ukwazi into yokubana xa u-x esondela ku-2 ingubani, iya usondela kubani ke le graph yethu, sizoba kubani. Nantsi le nto ithethayo i-limit. Ngoku ke masiyichaze, siyazi uba xa u-x engu-2 i-limit yethu izoba ngu-4, kodwa ke ngoku u-x akangu-2, usondela ku-2. Xa isithi le nto x usondela ku-2 akangu-2 u-x. Xa usuka noba kweliphi icala, ngasezantsi okanye ngasentla, xa usuka ku-0, 1.9, okanye usuka ku-3 uye ku-2.01, 2.001, le function yethu okanye le function yethu izoya kubani. Nantsi le nto iyithethayo le nto. Ngoku ke masijonge ukuba iza sinika bani. Xa usondela kufutshane kuthi usuka ku-0, 1, 2, naxa usuka ngasentla, ilimithi yethu ngubani, umda wethu ngubani, sizofika kubani, iza sinika ntoni loo nto. Isichaze into yokubana sizosondela kubani, sizosondela ku-4. Ithetha ukutsho loo nto. Nantsi ke le nto, xa unyuka usondela kuthi usuka ngasezantsi, naxa usondela kuthi usuka ngasentla, le nto isondela kufutshane no-4. Loo nto ke ungathi uyibeke ngoba itheni lingana no-4. Ungazibuza uba noba uyazibuza into yobana kutheni ke singavele sibeke uthu, sibe sizisokolisa sibuze uba xa usondela siyenzela ntoni loo nto. Uzawuthi uyibone kakuhle ke loo nto kumenye imizekelo yethu esathi siyenze, kuba kaloku ayisoloko isenza le nto iyenzayo ngoku, kodwa ke ibiyintoni, ibikubonisa nje uba senza ntoni ngoku. Masithi ke i-function yethu u-f of x, le nto ndithi ntoni i-function, le nto sisebenza ngayo, ilingana nobani, ilingana no-x squared xa kutheni, izolingana no-x squared xa u-x engengu-2. Mandibhale le nto ndithetha ngayo, izolingana no-x squared xa u-x engengu-2. Kuyo yonke enye indawo sinobani, sino-x squared xa, kodwa xa u-x engu-2 ayingo-x squared. Ngoku ke ithini ke le nto sithetha ngayo, xa x engu-3, xa i-function yethu ingu-3 u-x ungu-2. Mandithi nokubonisa ngegrafi ke le nto ndithetha ngayo, kuba noba izawuthi imbhidisi into yobana kwenzeka ntoni ngoku xa u-x engu-2 i-function yethu ibe ngu-3, izokwenzeka njani loo nto. Kodwa ke mandiyibhale apha le nto, i-limit yethu izosondela kubani, le sithi u-f of x wethu uzosondela kubani xa u-x yena esondela ku-2. Nanko umbuzo uthi u-f of x wethu usondela kubani xa u-x esondela ku-2. Sichazele ke apha ngasentla into yobana i-function yethu ingu-x squared xa u-x engengu-2, ukanti ingu-3 xa u-x engu-2. Nantsi ke le nto ndiza kubekela apha kwigraf uba ime ngoluphi uhlobo. Sinikwe ithini lento saqaphela into bana sino x squared u f of x wethu ungubani ungu x squared kodwa ke kukhona into esichazele yoba xa engu2 asizubana ntoni sizobane sanqa esitheni esivulekileyo esingagcwaliswanga nase sisanqa ndithetha ngazo kuba ithetha ukuthi loo nto ithetha into yokokubana xa u-x engu2 asina ayizoba ngu-x squared ayithini ayichazi ayinaso isisombululo nanku u4 nanku u2 xa u-x ithi xa u-x engu2 ifunction yethu izawulingana nobani no-3 le nto ke sizoba nantoni sizoba nesanqa esitheni esigcwalisiweyo apha ezantsi sizonqwamana nobani no-3 kuba kaloku ithi loo nto xa u-x engu2 izasinika loo nto u3 ngoku ke siyabona uba sineparabola kwifunction yethu kuba kaloku kuthiwe ingu-x squared xa u-x engengu2 noba undawoni izoba nobani uzoba no-x squared kodwa xa ufika ku-x olingana no-2 uzofike yiloo nto sinantoni sinesanqa ithetha ukuba loo nto akachaze u-x wethu phana asizuba naso intoni isisombululo yiloo nto ke sinesanqa esitheni esivulekileyo xa ubona isanqa esivulekileyo uyazi into yobana apho loo nto ayikho defined okanye asinaso isisombululo sayo ngoku ke isisombululo siphi xa u-x elingana no-2 ifunction yethu izoba ngu-3 kodwa ke ilimithi ithini yona ithi ifunction isondela kubani xa u-x esondela ku-2 uyive kakuhle le nto ithi ifunction yethu umda wayo uya kubani isondela kubani xa u-x esondela ku-2 xa sisuka ngasezantsi ke u-x wethu ifunction yethu u-f of x lo wethu usondela kubani antsi ke le nto siyayibona into yobana xa usonyuka isondela kufutshane nabani no-4 xa usuka ngasezantsi xa usuka ku-0 uye ku-1 uye ku-1.9 mhlawumbi uye ku-1.99 usondele kufutshane no-2 ungade ufike ku-2 iza kunika bani loo nto iza kunika inani elikufutshane no-4 naxa usuka ngasentla ke usuka ku-5 uye ku-4 uye ku-3 iye ku-2.1 2.0 2.011 iza kusondela loo nto ku-4 nayo nantso ke into ethethayo intoni ilimithi umda wayo isondela kubani isondela kufutshane ku-4 loo nto esithetha ngayo na kuba kaloku xa sisondela kufutshane no-2 f of x wethu uzasinika uzoba kufutshane no-4 loo nto ungathi uthi ingubani ungathi ibulingana no-4 isondela ku-4 kodwa ke ungathi ilingana no-4 le nto inikisa umdla kuba kaloku sinantoni umda wethu ngoku xa u-x esiya ku-2 simchazele kangaphi u-f of x wethu akalingani nobani akalingani no-f of 2 ukhumbuleke uba u-f of 2 yintoni u-f of 2 uthetha into yokubana xa ubeka u-2 endaweni ka-x uthi 2 squared ulingana no-4 ngoku ithetha into yokubana apha ayilingani naloo nto kuba kaloku sinikiwe into yokubana xa ubeka u-2 uyamfumana u-3 ukanti uyasondela kufutshane xa ubeka u-2 xa ungayi ku-2 u-f of x uthetha loo nto uba ubeka u-2 kanti ilimithi ithi yona xa usondela ku-2 uba kufutshane no-2 siyaqaphela into yokubana iyaxhuma ke ngoku kulo umzekelo kuba kaloku sinesisanqa sivulekileyo xa ubona isanqa esivulekileyo funeke loo nto ichazele into yokokubana lo function leyo lo f of x wethu akathini akanaso isisombululo ndiyathemba into yokubana uzathi uyivile okanye uba uyivanga sisazozenza sisayenza imizekelo ibe mininzi ukwenzela into yokokubana uqhelane nayo uyibambe uba kwenzeka ntoni kuba kaloku ilimithi yeyona nto ibalulekileyo uba uyibambile xa usebenza ngentoni ngocalculus ngoku ke ndizathi ndikubone kwixesha elilandelayo enkosi.